nigeze intera ndutanga nuko rero nababuye ko dukorana n'ubushikiranganje bwatwerekana nk'ano yihuta cyane ko twoshiraho nka bonne fontaine cyane cyane nk'ajya ahantu usanga harabene igihugu batafise uburyo bukwiye bwo gukira amazi mu mazu aho niho mvuga ko tugiye kuranana n'ubwo bushikiranganje kandi tunyarutsa cyane ku kusubiriza amapompe kugira umwimbu uyongere hanyuma amazi turabikwa bakarusha ego abantu baravuga ngo Burundi ufise ngo dufise imigezi myinshi dufise inzuzi nyinshi bise Tanganyika no gutabitahura neza nababwiye neza amazi turafise mugabo twegereje idezo nica tuyatuhereza abantu kunyenye hari ibyuma bitegeza kuyahindura bitegeza kuyarungika mwabonye nk'ayo mapompe nababwiye nk'ayo mapompe yaje yatwaye hafi imiliyoni 4 z'amafaranga y'abanyaburayi basa amafaranga make cyane hanyuma abona amapompe yonyine kugira rero uhingure Tanganyika nababwiye umugambi dufise w'iyindi sitasiyo tugomba kubaka imeze nk'iyi bizotwara imiliyoni 106 ayo mafaranga asa amafaranga make rero abantu abenegihugu baribaza bati najya amazi bakwiye gubonye cyo tugenda bene siko bimeze amazi yonyine nk'ubu aya dukoresha tuyakura ku birometero 3.5 muri Tanganyika kugira dushikeyo tuyakwege bitwara uburyo bwinshi cyane rero twege nsini tufata amazi ayo kwitanga bwo cyo tubaye tamaje kuyahingura bisaba uburyo bunini cyane amazi yoroshye kugira no wabwira kutanga n'aya maforage n'aya ava mu misozi ayo abari make ntashobora kugwira bene igihugu bose nicyo gituma kugira bene igihugu bakwigwe niko tugindi station de pompage nininya imeze nk'iyi niyo rero twa turi turategura kuzokora mu misi dufatanije n'abadufasha nayo ayo muturiko turakwega mu misozi ayo mafaranga tugira nayo kuza gusahiriza rero abenegu ni bamenye yuko amazi turabona ko mwinga ari hafi mugabo kugira tuyahingure tushore kuyahereza bene igihugu bisaba uburyo bunini cyane bitoroshe ko ubwo nyemereje de cy'uburongo.